Molweni, igama lam ke ndingu-Akhona Mxathule. Siyaxelelwa ke uba kwiminyaka eyi-40 uImran uza kube emdala ngokuphindaphinde ka-11 kunangoku. Unangaphi kanti ngoku? Ngumbuzo ke lowo. Masijonge ke uba singakwazi ukuyenza le equation. Siyenze ukuthi ibe yi-equation. Masiqale ngokujonga esingakwaziyo, yintoni esingayaziyo apha. Nantsi ke esingayaziyo uba unangaphi uImran ngoku. Sawusebenzisa ku-x apha. U-x ke yiminyaka yakhe ngoku uba unangaphi ngoku. Yile nto singayaziyo esizama uyifumana uba unangaphi uImran ngoku. Ngoku ke ngoku yintoni esiyaziyo ngokuba unangaphi uImran? Into eba ke esiyaziyo uba uzawube na-40. Sawuthi ke ngoku unangaphi ngoku simdibanise no-40. Sawuthi kwiminyaka eyi-40 uImran uza kube izawube ingu-x mdibanise no-40. U-x ke leli nani singalaziyo, yile minyaka Imran singayaziyo. Baphinde ngoku basinike enye ke ngoku ingcaciswa. Bathi ke ngoku kwiminyaka eyi-40, nantsi libe siyibhalile, uImran uzawube eneminyaka ephindaphindwe ngo-11 kunangoku. Uzawube mdala ke kangako. Loo nto ithetha uba ke ngoku u-x umdibanise no-40 uza kube ephindaphindwe ka-11. Kwiminyaka eyi-40 ke uzawube ephindaphindwe ka-11 kunangoku, yiminyaka ke leyo. Sawuthi ke ngoku uphindaphinde ngo-11, uzawuthatha u-x umphindaphinde ngo-11, uzawufumana ukuba uzawube nangaphi ke ngoku kwiminyaka eyi-40. Masibhale ke ngoku loo nto, siyibhale njenge-equation. Sawuthatha u-x umphindaphinde ngo-11. Ngoku ke ngoku sawuthi u-11 umphindaphinde neminyaka yakhe yangoku ulingana nokuba uzawube nangaphi xa emdala. Ngu-x ke lowo uzawube nangaphi xa emdala, xa ena-40. Ngoku sesitshilo ke ngoku le equation. Masivele ke ngoku siyisombulele, sisombulele u-x. Masize ke ngoku sithathe o-x sibabeke ecaleni elinye. Masibabhale ke ngoku kweli cala lethu lasekunene. Uba ke ngoku ndifuna ususa lo x kweli cala lethu lasekunene, ndizawubele ndithabathe omnye u-x. Kwafuneke ngoku ukuthi ndiyenze macala omabini kuba sisenza i-equation ke. Ngoku ke ngoku ndisheke u-11, uba ngaba ndithabatha into ke ku-11, loo nto ke ngoku izawundishiya no-10. Sawuthi ke ngoku 10 uphindaphinde ngo-x ulingana ke no o-x ke ababase kunene bayahlabane, ngu-0 ke lowo. Uzawube ke ngoku ulingana no-40. Masiqhubeke ngoku sisombulele u-x. Uba ke ngoku sifuna ukuthi sibe nento eyi-1, sawukwahlula ngo-10 kumacala amabini. Ekhohlo ke sisheke no-0 ongu-x, sisheke no-x ulingana no-40 umahlule ngo-10, ngu-4 years ke lowo. Lolo ithe uba u-x ulingana ke ngoku no-4. Impendulo yethu ke ngoku ebuza uba uzawube nangaphi u-Imran, unangaphi ngoku. Loo nto ke ngoku impendulo ithi uneminyaka eyi-4. Masiqinisekise ke ngoku loo nto. U-4 ke ngoku una-4 ngoku Imran, kwiminyaka eyi-40 ngoku uzawube ena-44 emdala. Futhi ke ngoku u-44 ke uphindaphindwa ka-11 ngo-4. Xa uphindaphindwe u-11 ngo-4 ufumana impendulo yakho uba ngu-44 ke lo, isebenzile.